See you later.
Bye.
Jumbo, Jumbo Bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Matata.